see. Every part has its welcome warm. Oh yeah, every part has its wine. Roll on, sweet sailor, and your sweet sailing time. Be careful what you may wish for your dreams, they may come true. A pretty wife and a baby, oh yeah, your dreams came chasing after you. And every night on the weekend, she's crying the blue. And your sweet silent blues, yeah, ba 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 la da 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 la da 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 da. I bet you wish you were a cowboy. I bet you wish upon. La da da la da 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 la da 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 da. I bet you think this is a love song. I bet you. This is ice, 'cause every girl has a secret, oh yeah, every girl has her charm. Roll on, sweet sailor, and your sweet silent arms, yeah, ba 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 la da da la da. Da 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 la da 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 da